Oh, nego. Amen. Aw, umqotho wonkosi. Aw, nceke yami. Aw, ngavakashelwa wena ekuseni kangaka ngoba ngithi imali yomnikelo ngayiletha yonke nje. Hayi, hayi nceke, hayi, angizile ngaloko. Uyabona namhlanje ngise ngento enkulu kakhulu nceke. Into enkulu kakhulu. Into enkulu kakhulu nceke.
Aw, yini le nceke?
Angithanda nceke lapha ekhaya, kuva ne savakashelwa uAaron.
Nceke, ngabe usho uAaron lo waseBhayibhelini?
Impela uAaron lo waseBhayibhelini nceke.
Hayi bo nceke. Inkinga-ke loyishoyo.
Ehhe, nceke, uthe uma efika u-Aaron lapha ngase ngiyalala mina ngaba nesibonakaliso esivele enkosini nceke.
Isibonakaliso?
Inkosi yakhuluma nami uqobo.
Esitheni isibonakaliso?
Isibonakaliso nceke enye sithi u-Aaron njengoba efikile lapha ekhaya kumele kugcwalisekise umbhalo nceke. Mina ngithi uyayikhumbula le mbhalo lothi uhle ukuhlangana kwabazalwane unjengamafutha ehlike endevini ka-Aaron.
Impela nceke ungeyazi leyo ncwadi ethi kuhle ukuhlangana kwabazalwane kunjengamafutha ehle ey'ndevini zika-Aaron. Ngiyazi kahle lo mbhalo nceke, angithi umini owushumayela nje kugudi.
Awunasoko nceke, hayi nceke, hayi yabona nceke umwazi le ncwadi nceke, hayi ngijabula kakhulu nceke ngoba yisona sizathu esingibeka la nceke.
Manje uzogcwalisekiswa ndlela nceke.
Uzodingakala amafutha nceke ukuthi phela ehle ey'ndevini ka-Aaron.
Oh, yazi nceke ufike kahle. Vele izolo kade ngisevisa imoto usigedle emba wami lo wangakhipha amafutha amadala. Ake ngithathele wona ngikunike nceke.
Hayi nceke, hayi hayi nceke, hayi akudingeki lawo. Ithe inkosi kudingakala i-cooking oil.
Hayi nceke, kwase kufuneka i-cooking oil, i-cooking oil ibiza kanje.
Hayi phela angithi manje amafutha ngeke ehle emlomo amafutha emoto ngoba phela manje akadliwe ngofutha emoto. Funa amafutha adliwayo.
Kulungile nceke ngoba kusho wena. Hey, nami ngizozama ukunikela ngalo kuncane enginakho.
Hayi, ngizojabula kakhulu ncane.
Awumela ngiyabuya
la. Hayi, ngikubonga ncane.
Hey, kwaza chitheka Nkosi yami. Awu, mafutha abiza kangaka. Yabona nje nenceke, kufanele abe ngiyi-tail teaspoon. Sikhulu kakhulu le spoon. Hayi, 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 yabona iyahluka nenceke. Ubambe kahle la ngingachitheki inceke. Yiwo lawo.
Hayi nceke, hayi, ngeke kulunge nceke. Hayi, abancane kangaka nceke.
Hayi bo nceke, kanti usofuna ukuyombhukudisa nemafutheni, hayi ukuthi uyoconsisa.
Hayi phela kumele kusuke ekhanda ehlaza uphuma enzansi manje bekudingakala into engango-2 litre kuya phezulu nceke.
Uyawazi u-2 litre wa-cooking oil ukuthi uyimalini?
Hayi nceke,
hayi, ngiyangizodlala wena. Thatha lawo uhambe uqoqe nakwabanye abazalwane ngeke ngikhiphe u-2 litre wamafutha ngingedwa mina.
Uyazi la mafutha ngeke achose ngishiqanda nceke.
Oh, ufuna ukuthi uthole iqanda kanti ixola le nceke.